Madam, ni aje? Unaitwa nani?
Terry.
Terry. Uko fiti? Uko fiti? Haya kunja. Kama. Are you ready? Haya twende.
Pitch.